Hey yo guys, it's your boy King Chinja, cream de la cream, and welcome to the number one channel, King Chinja TV. We made it to 100,000 subscribers. Thank you so much, South Africa. I'm very excited. King Chinja, cream de la cream. This is King Chinja TV, Buffets, and welcome to Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. If you are dating someone and you feel like this relationship is not going anywhere, iyakubhora, iyabheda, irof, isnacks, inje, just talk to me. King Chinja, cream de la cream, I will help you out to break up with your partner. And today we have a different chandis. King Chinja, I really need your help. I've been dating this guy and now I feel like but she's going to be the one that is going to explain to us relationship. But for now, before I go to the break, please make sure that you tell a friend to tell a friend that Sfikile 100k and ngiyabonga bafethu. And now it's time for a new goal, bafethu, so it sets up very soon. Let me just enjoy my 100k first, and after that we're gonna start a new campaign of going to 150,000 subscribers. After 200,000 subscribers, until we reach a million. After the break, I'll bring you in the full bulletin. And I'm back with it. I told you, Buffet. So, yabu, you King Chinja, cream de la cream. Lemo, it's a manga face. So, mama's ya car, like me, it's King Chinja. Yella combase, yella. Songs what's in it, I mean, umuntu fetse me kalila mina, fetse me like him sees. We are within, and it's in his woods, Switzerland. Mama's, tell us, I love it. Njani?
Ngiyaphila
njani? Ubani kam?
Noxolo. Yeah.
Noxolo, futhi utsikwenzakalani? Why you called us?
Ngikubize ngoba lo muntu engithandana naye ngifuna uhlala nakho sengikhathelo yena bo, because the last time wasanomngane nami, and then the next thing mase ngabathola sebe naked embedeni about. My God.
Mucabanga, yini le eyenza ukuthi yena aza gijima ayoba naked nomngane wakho, kanti wena ubini naked for yena?
I do. Ngiyaba naked for yena, ngenzela yonke into, ngihlezi nginaye, ngiyamsupporta all the time. Izinto eziningi, like uma ngenza into qale ngimtshele kuqala, uma efuna usizo ngiba nayo yonke into ngenza naye. Like ngiyengikhipha imali yami yokugcina ngimnike fethu ukuthi ahambe fethu ophanda naye njengomshintsha.
So after the naked situation, uye wazama ukumxolela mhlampe nazama ukuthi nithi ukulungisa njengoba usuzomfuna ukumgabha manje?
Yeah, I did try, because ngiyamthanda bo kakhulu, mara kodwa ukumthanda kwami kulimala kwami. Kwesi sikhathi kumele ukuthi ukwamukele ukuhlala nomuntu noma kunzima, inhliziyo kuhamba hambe igcinise ukwamukelile, because uma kuhlala kwami kulimala kwenhliziyo yami, kulimala kwami.
And yakukhawatha ngempela vethu, phela ngeke vethu nekedi.
Yeah.
Anilwanga yena nomngane wakho?
Ish, avele ngaphela amagama, phela amazwi, phela yonke into. Nangangazathini, because umuntu engimthembayo.
Umuntu omthembayo. They fucked around, Vets, and this one they fucked around, Vets. So what is it that you want to tell your boyfriend again, Vets, when you come over and you look at it again?
No, I'm just going to say, I got to go back to the house. So I'm going to push him to the house, because I'm going to go back to the house. So push. So I'm going to go back to the house. So I'm going to go back to the house. I'm going to go back to
Sisam, mina ngifisa ukwazi kuwena vethu, mhlampe iziphi izinto wena oyisolayo ukuthi ubuleka kuzo eziye zenza ukuthi umjida wakho agcine sehalela umngane wakho, agcine sefuna ukuqumba phansi umngane wakho?
Ha,
ubulekaphi mhlampe wena-ke, mhlawumbe uma kuwukuthi-ke nawe uke wathi ukuthi self uyibheke self wati yona leyo, yikuphi la yabo
ngileka khona? God, angifuni ngasho angazi, because mina ngizibona ngenza kahle.
Ujwayela kabi
njena? Ngijwayela kabi kakhulu, shema, kangiboni.
Lo mfana yena kantini uyi-charma yini uzokujwayela kabi, ukujwayela kabi?
No, angekho muhle nakhona, shema, umjitha nje obuyekayo.
No, sisi wami, akunankinga, angisakufuni isifikile mfethu, and here it's whereby we tell people straight. Uma kuwukuthi nje awusamfuni, you tell him in his eyes, awusamfuni because of 1, 2, 3, 4, 5. So wena le nto ikuphethe kanjani? So all the time wena uma ubona umjida wakhe ebaneked, nawe usuvele ukubuyelwele sithombe lesi sokuthi wakwababona?
Ingivele ngibe bathong. Ayi, ngiba bathong shem.
Sikhulumile lengane, nkosi yami, vele ibe bathonga.
Ibe bathonga.
No. asimfonele uzokhuluma naye umcele nje ukuthi ucela ukuthi seze Musa umtshele nje ukuthi ucela ukuthi seze nihlangane ya usho igama lakho ke so that azo understand
okay
isa speaking
Hello, unjani?
Ngiyaphila. Unjani?
Ngiyaphila. Emini sona sakho sacela uze ngalana. La bese sihlangana khona.
Okay, baby. Wo, wangifonela mina ba yakho. Okay.
All right.
Okay, I'll come.
Uye lo mtshita lo? Ukhuluma la?
Yeah.
Yena umtshita wakho?
Yeah, uyena.
Sasa kaze nganani nalo Valentine nani?
3 months.
Ayashesha. Hayi mfethu ngeke mfethu ngeke 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 ngeke. Hayi lo mfana ukujoyela kabi. 3 months same time futhi. So ubenga ube umngane wakho maze siyazana nawe.
Yeah.
So yena wena naye nomngane wakho nazana nalo mfana 3 months.
Yeah. Because bengise yabo ngize ngimthola uguy. Bese ngithina nje ukuthi angisafuna umjolo then osaqhamuka ke ke yong approach and then sakhuluma fine sathandana kwa right it's okay it's going yabo ngase ngamazisa 2 months ngase ngazimngana nawo nginomuntu yabo because vele umnganazi umngane ntshela yonke into
umngane
yonke into and then ngase ngaba ne call ephuthumayo and go umama ebegula yabo so ngase ngaphuthuma ke ke ngahamba and the next thing ubuya kwami oh my god Uyebani empedeni.
Hayibo. Nawe kodwa fethi ungashiya umngane wakho fethi nomjida wakho.
No, ukuthi umngane eseshilo ukuthi uya requesta cause yahamba, cause ngibona ngihamba nami ngiphuthuma.
Joyela kabi lo mjida.
Wait, uyobona boyfriend wakhe.
Kanti uye lo boyfriend.
Kanti uye lona inkosi ya my lord.
Kukuphe emakhaya kha 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 kha.
Okay, emakhaya ma aseshow.
Ha.
Akangazi kahle mhlawu uzofunda ngiqonde namhlanje ngoba
umlalazi
lutho
umlalazi angithi lapha eshow
eshow khona umlalazi ya umlalazi
municipality
ya aw
ukuphi nomlalazi lapha
mina ngikahlahle it's not like umlalazi kwakhoza
actually kwakhoza
yeah
yakubona kwakhoza phela uma kwakhoza lapha kubheke koginga indlovu lapha ubona koginga indlovu lapha ubona komatigulu
aw uyabona
ha
yeah
ay homeline kwenze umshaye lo mfana lo uye lo
yeah
okay shoba fo kabyami kamanjani
sancenga
sancenga nathi futhi umamaza ngithi uyamaza
hi
njalo sho ungema ngapha futhi ngema ngapha ngema ngapha ngamanje khona la sho no ungathuki futhi u sister njengoba sibizelana ubesichazela ngawe yakuthanda ngakhona and another way omphetha ngakhona kule relationship yini wena ungathi yini oyithandayo maye
ubuyena
ubafu wena bafu ungathi yini oyithandayo ngomamazi
oh
mamazi
yeah
ngithanda le natural beauty le smile les
yeah
kahle kahle konke bafu ngithanda konke manje
and ucabanga ukuthi zonke izinto zenu sihamba kahle usamphethe kahle
so far sihamba kahle ngoba sikaqhatshaniswa yilutho
all right ke mfethu ngena khona ngena khona ngicela ungena la nakhona ngena khona sister ngicela umtshele into ufuna umtshele yena konke
mina ngiyaxolisa ukuthi ngize
ngiyaxolisa
ngiyaxolisa
oh sorry
okay
wenzeni akenzanga lutho umtshele
mfethu ngicela siyeke le nto yabo Se ukuthandana uye kuba nami yabo mfethu sihlukane kahle kahle yabo Because into bese siyazama ukwenza amanzi no paraffin
Ungibiza ngisuka le uzongitshela lento ongitshela yona noma
Ngizokutshela ukuthi masiyeke Because
siyeke
Si asihlukane sasithandana
Ungasho ukuthi andihlukane awusamfuni ngobani
Ah ngisakufuni
Okay ungitshela i-reason nje izolokade si-right nje kahlekahle
ngoba wena nomnganami ngize asethi ngizamile ukuyikhipha emqombeni mali akasistile ayiphumi
ungazokhuluma lento azange ngilale naye ngalala ekusofa wayesembhedeni and uwa washiya siyi-two
naninqunu kanjani pho iy'mpahla zayikhumukela zayiqhashela
uyephela wekhumulile mina ngangakhumulanga uyephelaakho wekhumulile and wena washiya wahamba emjaveni cabanga angangishiya nomngane kuhambe wahamba mshiya emjaveni
nomkanjani emjaveni ngitshela ukuthi umamfethu uyagula kumele ngiphuthume and I didn't rush
ngabuya efonini wophumapha
umamaaavele wabona ukuthi ukhumula umngane wakhe
kokuand uyakhumbula umnganakho samrequestela muso manje
ayi
upho manje unibamba kanjani nomabili ebewamrequestela wena wabona ukuthi ungcono ukhumula umngane wakhe ima wena outam yini
ibhudi ngathi nake akutshelanga istori
esirightyini i-reason yakwenza ukuthi wena ukhumule umngane wakhe
wasithola sikhumulile manje ngoba umngane wakho wayikhumulile ngoba igqoke le nto lo wathi ufuna ukulala ngelo kumina ngangilela sofeni ngigqokile
umngane wakho wathi ufuna ukulala
ngaima mina
awusiyisilima kodwa le nto lesakhuluma ngayo saqeda asikho isidingo
salokuasikho isidingo saloku
buka le nto sakhuluma kodwa
ngayosakhuluma
ngayo le nto mani lalela angithi sakhuluma
ngayoawumeke umethi mina ongifica embhedeni nomngane akho sinqunu ongenza njani wena
sasingekho embhedeni uyezwa-ke
embhedenigathi waqhuma wayakusofa wena ngoba weza ukuthi uyangena emnyango
wawungekho
phuumuntu
ongayo wawungekho nangolazi iqiniso wona wawungekho futhi nangumuntu
olaziisingichazele mfethu mina ngifisa ukwazi kuwena mfethu ukuthi wena kulo 3 months mfethu usuhlulwa mfethu ukulokhuzana mfethu usubona ukuthi ungqophoze umamazi uqophoze nolokhuzana nomngani wakhe kanti yini uyakuncisha yini
yazi ukuthini naye lo wayey'ndaweni zakhe ahlahle wawungeke ushinya manebhubeso wahamba kwayazi ukuthi
uyaphisisteri
hawubafethuawusisama
indaba
manjekahlahle ngisilima mina
lasibeke sami isitori kuze kwenzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wakhe kanti akayi kumamakhe.
Angazi ngitshelele ngisendele ama-pictures omayise esibhedlela.
Ama-pictures into zakudala lezo. Uwazezi slima-ke kusho
ukuthi. Hhayi abavuka makhe babame yinyawo nkosi yami. Ngikubuza ukuthi ngiyini mina? Mekuthiwa wangifica embhedeni nomngane wakho wazenza lani?
Ya. Erumini eyodwa-ke. Okay-ke erumini eyodwa nomngane wakho wena unqunu naye umngane wakho.
Ngivele ngingeke nginishiye mina nomngane wakho.
Ngikubuza umbuzo
mina. Ngangeke nginishiye erumini phela nomngane
wakho. Akangiphenduli, akangiphenduli bafethu.
Ngoba lo muntu wathi uyabuya kuye after 1 hour. Sasale siphuza thina ama-drinks, sasale siphuza.
Asalekhosanga futhi manje. Unasele mphuza kusa.
Ayi Steri mtshele lo ukuthi awusamfuni lo.
My lord.
Ujoyela kabi lo.
Azin, it's fine.
Yeah.
Kulungile.
Yini nikhona?
No, kulungile azin. Qhubeka nomngane azana uzoqhubeka nempilo.
Unomuntu wakhe lo muntu uyazi angithi wena umuntu wakhe.
Kho wenzani wena kuyena uma kuthi unomuntu wakhe?
But angizange ngenze lutho uyazi nalo.
Nani thi mzama ukwenzani?
Lutho.
Uyisikhatha saba. Yima utshele mina, awutshele mina mfethu. Wena ungenza njani? Ufica mina nentombi yakho eRumini sinqulo.
Ha ngaqhatha umatches phela lapho. Lapho ngaqhatha umatches yena.
Ngoba nakho kuyimina.
Wayazi nayo ukuthi waye yipi? Wayazi uthi
so mina ngangibheka umama.
So babili siyinqunu mina naye. So
ngangibheka umama wami egula, umama kuyena kuphele ngina and uyazi ngihlezi ngitshela yonke into eyasenza ekhaya.
Kodwa babe iqiniso ukuthi awuzange
usithole. Ungibizi ngo babe ngiyacela.
Usaseyithanda sami.
Wakubuka.
Ex lover.
Ngitshela
uthi awusamfuni.
Washelwa yimi. Mina futhi ngizokutshela uthi awusafuni.
Hayi khohlwa ke mkhulu.
Sengiyakutshela ke manje.
Hayibo.
Sengiyakutshela ngikubuzile lapho ke manje.
Akusho ukuthi
ngowami wena.
Akusho ukuthi lento oyenza vele ngizomayibona ngithi
akho ungowami
akho ungayinyusela intombazane izwi
ngingi angeke ngimnyusela ngoba umbhedo nalethe
ngitshela wena ungayinyusela
ngana umbhedo
nalethe ngiyinyusela ingane ivoice ngila
bukake webafu
ngathi
ima yini uthanda
nakho vela ngikufuna khona ngithi ungayinyusela ingane ivoice
ngithi mina uzongidina awungekho ngishela lo muntu awungekho ukuthi awazi ukuthi ngihlangana naye
yabona mina
ngingakho ngithi namanje owami lo
mina uzohamba
ngiyena wakho
bethe show ngayiphambi kwende angisho phambi kwende
angiyena wakho bengingowakho wahlule ukungiphatha kahle mina ngikwazi ukuphatha kahle
ngithi uma ngapha uthini mfethu uthi wakho
ukuqeda
kwenzani?
Ngithola.
Uthi wakho ukuqeda kwenzani?
Ngithola.
Mtshele sister uthi awusamfuni ukugcina khona ngizokoropa ngayiphansi.
Ngicela ungangibeki isandla, sisuse isandla sabo ku. Ngicela isene nentombi yami samade ngizohlala nentombi yami
kuma. Angisiyi intombi yakho. Mina nawe it's over. Anganami ngokufele no over.
Khona nje uyadlala. Uma dot.
Head down, legs up. Koropa ngawe phansi. Indaba mangikhuluma nawe ungangilaleli.
Okay.
Eh?
Okay. Yaso fethu.
Uzoyiqhina lento enzayo.
Eh?
Uzoyiqhina.
Eh?
Uzoyiqhina lento enzayo. Uzoyiqhina.
Ngiyakutshela.
Uzoyiqhina.
Ufuni.
Owami ngitho wami lo
ngeke
lo uhambe
yazini kubeka nomngani kubeka no best
akakhase
vele umnandi ngithi nimnandi naqhubena khuluma ngisho emafonini
sami sami ya wozwa nesiswami
ngislima mina my lord
sorry wena sister
my lord hey ngavele ngabathong
ya kunezinja
ngibathong
nezinja la sizosiluma sister ayikinkeni kodwa ngcono ngoba lo mkhulu kude wakho usumiyekile sezo unjani manje urelieved ukuthi vele useyazi ukuthi awusamfuni
yeah ngi right mhlawumbe ekhambe nesikhathi ngizomthola umuntu ozongithanda ngeqiniso ngoba ukuthanda umuntu eqiniso
my lord
vus faka ingane ebhasini mfethu lwana ngitshela umusa lwana ukuthi nimbophele lapha esihlahleni ngisafuna nimxebule ngemvubu noma ka u3 udelele lengane lengane yaseshow wena yes yase show NES angazoyibhayizela leyo ngane leyo how ngeke ngizodedela umkhaya adlala abanye abafana lana King Ginger Cream Della Cream this is angisakufuni Chris take me home.